Together, growing in faith, changing communities.
Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaExodus chapter 40 sisuke kuverse 16 kuze kube uverse 38. Kuleyo mihla uMose wakwenza konke inkosi eyayimiyalile ukuba akwenze. Kwathi ngenyanga yokuqala onyakeni wesibili ngosuku lokuqala uMose wayeseyimisile indlu engcwele. Wayesenze isisekelo zayo wamisa phezu kwaso. Amapulangwe ayehlanganiswe ngemishayo wamisa nezinsika. Ngaphezulu endaweni yophahla wamboza ngefulelo elifana netente njengokuyala kwenkosi. Wayesethatha izingcwecwe zamatshe ezilotshwe imithetho wasifaka endlwaneni yesivumelwano. Ngaphandle kwayo wafaka izinti zokuye tshatha ngaphezulu wayeseyifanela ngesigibekelo. Wayesengenisa endaweni engcwele cwe wayesitha ngolwelengesi lwengubo enkulu ngaphambi kwayo. Wayesitheza kanjalo indlwana yesivumelwane okwakubekwe kuyo amatshe ayilotshwe imithetho. Wenza konke njengokuyala kwenkosi. Ifu lasibekela indlu yokubonana noNkulunkulu yagcwala ubukhosi bukaNkulunkulu. UMose wahluleka ungena endlini engcwele athandaze ngoba kwangabonakali lutho ngenxa yefu lelo nobukhosi benkosi obabugcwele kuyona. Kwakuthi njalo uma ifu lisuka endlini yenkosi linyukela phezudlwana abakwa-Israyeli baqhubeke endleleni yabo. Kuthi ke nxa lehla nabo bamise bahlale lapho lize liphakame futhi. Emini ifu laliyilokhu libonakala liphezu kwendlu yesivumelwano. Ebusuku ke lalikhanya okomlilo bonke abantu bakwa-Israyeli bakubona lokhu ekuhambeni kwabo. Ngithanda lenkonzo. Ngithanda uverse 16. Uma ethu Mose wakwenza konke inkosi eyayimiyalile ukuba akwenze. Ijulile leyo nto uma sibhekisisa. Ngoba ngelinye ilanga uNkulunkulu uma engibuza ukuthi thembelani ukwenze konke yini engicele ukuba ukwenze. Uyazi abanye bethu silinyazwe yinkonzo yenkani. Silinyazwe yinkonzo yongafuni ukutshelwa. Silinyazwe yinkonzo yongafuni ukuboniseka. Silinyazwe yinkonzo kamina ngazibona ngingcono. Ngazibona ngeke ngatshelwa, ngingeke ngakhalinywa, ngingeke ngalungiswa abanye abantu. Kunabantu esithi masibabuka, sibakale kuhle kwamanzi ophuthu. Ngeke ngitshelwe mina wosibani bani. Ngeke ngilulekwe mina wosibani bani. Bayini bona labo ukuthi bangashayela mina imithingi? Bayini bona labo ukuthi bangatshela mina ukuthi ngenzeni? Kona abanye bethu esebenzise ubudala bethu. Ngiyangitshelwe ingane mina ngimdala kabi nawo. Musa ungijwayela nje. Sikhohlwe ukuthi akukho soka elingenasici kodwa futhi neqaqa alizizwa ukunuka. Njengesidalwa esingumuntu kunezinto engingazazi nengingaziboni empilweni yami ezingamaphutha kumina. Ezinye zazo lezo zinto ungathola ukuthi zenziwa yimina angiziboni kodwa zingalimaza mina ngokuqhubeka kwesikhathi. Ibalulekile lento uNkulunkulu ayambulalo. Ngiyakwazi yini ukuboniseka. Kunabantu abasabayo ukusikhuza. Kunabantu abathi, ayi umusibani banesekhulumile, miyekeni. Kona abanye bethu abathi vele mina nginekhanda lami. Vele mina ngiyaziwa. Vele mina ngizwani nokuthi. Once angena kuleso sigaba sempilo. Once angena kuleso sigaba sokwenza izinto, abanye abantu bazogoqa izandla basibuke. And so kuzobuzwa ukuthi nithuleleni nibuke usibani bani elimala, bathi abantu, hey, ngathi ngiyamkhuza lowo, ngathi ngiyambonisa lowo, ngathi ngiyambonisa ukuthi ayibo, wakhuphuka nami wangibukanisa nabantu. Uyabona uma umuntu ungenabo abantu abakwazi ukukhuza, usenkingeni. Noma ngathiwa unamandla angakanani. Noma ngathiwa upowerful kangakanani, noma ngathiwa unani, uma ungenabo abantu at least noma beyedwa okwazi ukukutshela ukuthi yabonake lento osuyenza, ayisile, usenkingeni. Abanye bethu sisebenzisa ukuthi sinani. Ngiyaziwa mina ngineyimali zami, ngiyaziwa mina ngifundile, ngiyaziwa mina ngino connection. And so sigcina sifa sinakho, sife sinabantu ebebengasiza kodwa ngenxa yempakamo asizeki. Ngiyithanda le nkonzo uma ethi uNkulunkulu uMose wakwenza konke uNkulunkulu amiyala khona. But why ngithanda kangaka? Because uMose is a leader. Ungumholi. Njengomholi, ayiki into engozi njengomholi ongaholeki. Ayiki into engozi njengomholi ongafundiseki. Baningi abantu bathi bafundile kodwa bafundisekanga. Baningi abantu abathi badala kodwa babehave sokwezingane encane. And so as umholi, he leads by example. Akakwazi ukuexpecta abantu benze okufuna uNkulunkulu uma yena uqobo lwakhe kumhlula lokhu uNkulunkulu akufunayo. Yazi lo mzekeliso ufana nehlaya elenzeka emphakathini wethu. Angenza umzekeliso nje. Awungithathe mina Father Thembelani Ngcobo uthi nginguthisha. Nguthisha ofundisa elokishini noma nguthisha ofundisa emakhaya. Umbuzo wakho wokuqala ekumele ungibuze wona ukuthi Mr. Ngcobo, njengothisha ofundisa la elokishini noma la emakhaya, abantu bakho bona bafunda phi? Wokwayibuza umbuzo ukuthi minister abaphethe imfundo, abantwana babo noma abazukulu babo bafunda phi? Ngoba uma iy'ngane zami zingafundi la elokishini, la emakhaya, kodwa ngiyifundisa kwezinye iy'kole, yini lena engiyenzayo engidala ukuthi angikholelwa kulezi iy'kole engifundisa kuzona? Uma ngingumhlengikazi, uma kuthiwa ngiyagula, ngiyalwa, ngiyaqhwishiza, ngikhipha medical aid, angifuni ukuthi ngiyiswe kuma-public hospitals nakuma-clinic, ngifuna ukuya kuma-private institutions, yini lena engiyibalekelayo eyenziwa yithina nozakwethu? Uliphaka kanjani ibhodwe wena ongafuni ukulidla? How do you expect us to do that which you refuse to do? Umose wakwenza lokhu uNkulunkulu ayemiyala ukuba akwenze. That's powerful. That is absolutely powerful. Enye into engithintayo, indlu yesivumelwane wayithatha uNkulunkulu wayifaka phakathi kwethende. Now it's no longer ukuthi uNkulunkulu ohleli phakathi kwethu, use uNkulunkulu ohamba nathi, hamba nathi endleleni. Umbuzo mhlawumbe engiyibuza wona, ngiyakwazi ukumema uNkulunkulu, hamba nami Nkosi kulolu hambo ngoba mina ngiyehluleka. Hamba nami Nkosi emshadweni wami, hamba nami Nkosi kubantwana bami, hamba nami Nkosi kumyeni wami, hamba nami Nkosi kunkosikazi wami, hamba nami Nkosi ebandleni lakho, hamba nami Nkosi ngoba mina ngokwami ngizohluleka. And uNkulunkulu uyahlala nabantu bakhe, uNkulunkulu uyabasiza abantu bakhe, uNkulunkulu uyabahlenga abantu bakhe. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi, sibusise, sivikele, sikhanyisele, sinxusele amandla negrasi elivela uNkulunkulu somandla, yena onguyisebe nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda uzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla, ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela, ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngenkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo neNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.